brothers, I'm in the bedroom. We need to talk to the friends as we start to address. Stop the rest, we need to get this.
They get paid for a big surprise. You can stop us all about the story of the rise. Let's all fish the five as you will come. Everybody out there says you will sound tonight.
Pag-usapan, pag-ibig ang mga wakit, sila, 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 sila